Ekao biri kaunti ni ma Kisumu ni bana bang ndalo achiel kende bang gire Abraham Kithure kende kichamo muma kendo bedo jalup jatend piny Kenya gi kinde ni endi moko kuom rowere e duond bu siasa mar UDA kaunti ni ma Kisumu koro dwaro mar mondo mi Lemo ma kinde ki nomako manende mar migao mar arita kwe ma ipacho koro sani wene jagoro mongirore migao nogo manende laktar Raymond Omollo. Kaotele gi kore migosi Cedric Otieno gilero ni Raymond Omollo osenyiso chia makare tich kendo romo koda Lemo ma kamanendo ka ikindo nogo bende koro gilero ni gin koda geno ni Kindiki dhi tiyo yor nendo ma owinjore koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ka gikwayo Rigathi Gachagua manothich apisi e Lemo ma kamanendo mar mondo mi kik koro gisani osia oganda to yie owe Kindiki oti tiche kaka dwarore.
Erokamano. Nyinge ilongo ni Cedric Michael Otieno, an machung na yudhe e national level. To kawuono wan ka yudhe ma Nyanza, mondo wagone ero kamano. Professor Kithure Kindiki mwer kaka jalup ker marwa William Samoei Ruto. To ewa kwayo kaka yudhe ma Nyanza. Ni mondo Gachagua manyicha netio kanyo, owene Professor Kithure Kindiki tuolo mondo ti. Nikeche bende no mie thuolo to tame. Koro we juma nyalo tiyo ti. Nikech nowacho maber ni gari ma driver to gi mamba. Ni jogo dhi te. Koro sani ero koro manamba obiro ma driver pa gali gi tich. Koro wawe okel thuolo ne manamba gi driver mana kaka wacho no. Mondo ti. Nikech wan kaka yudhe. Wan nicha wan gi ywak chien ka. To wadwaro lokruok. To wadwaro kendo dongruok e ngima wa. To akwa kendo yudhe mantie e got kocha ni mondo oyiene Professor Kithure Kindiki oti siasa kaponi bego to bogoyo 2027 then kenda kwayo ni ker marwa William Samoei Ruto kie to wan gi nyathiwa kendo kijana marwa ma kende jatendwa e department mar ministry mar area ni oket Raymond Omollo mondo obed CS nikech Raymond Omollo wasebedo kode kanwa manyo Kenya Kwanza ni tukinobedo kode ka koro osemiye kendo thuolo mondo omed tiyo ne jopiny tadier osebedo kotiyo ne jopiny moko ng'e ni ma ja Kenya Kwanza moko ja Kenya Kwanza ma jaluo moko jaluo wasano konyo ji te to Raymond Omollo libose ubedo ka okonyo mine mok nyal ogedo gi nyithine mok nyal ondiko ji ginene kapis osebedo kodwa kana ywak nango to winjo koro wan gadier kendo wan gi geno ni Raymond Omollo ka omiye CS position ten ng'ama odhi konyo koro kiye ker marwa William Samoei Ruto ondi ye iwakwa ni mondi ket nwa Raymond obed CS position nikech wan kaka joluo te wan mane geno nwa wango sani nikech waonge gimoro amora manyakwano wago mwano kene mwadwaro kaka wan kaka yudhe Raymond Omollo oket kamoro maber mondo wadhi wamove kamoro achiel makacho 27 gimoro ma wanyalo kete mesa dong kamano